ukuthi mangcile ngibona uhlukumezekile moyeni inkosi yami.
Yebo inkosi yami, khona umbuzo nawo umkhulu aqhubeke phambili ngomoya. Yini iqiniso inkosi yami? Okay, sisi kakhulu bathi abantu abadala angikhulekise kakhulu esimweni samandla lento ingxushungxushu esuke emveka, kodwa wena unawo amandla njengoba ngisho ukuthi uyazama ukwenza izinto odayifuna ukuzenzeka kahle udingulekele.